Ngiyelela emakhaya egameni lika Jesu Christ wase Nazaretha. Ngiyelela abefundisi bonke sinabo. Kwelihle igama lika Jesu sengizothandaza. Nalizwi lokugcina uJesu alikhulumayo esesiphambanweni Luke chapter number 23 verse number 46 umpostoli Maduna lo webandla Christ Bible Church endaweni yase Witbank number extension 11. Amen. Then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hand. And with those words, he breathed his last. Ngifuna mase sesithandaza siqale lento ethi uGenesis mawubhala bona uEva noAdam kukhona ijudgment eyaphuma. Wathi uNkulunkulu noma niphuma bambani lento. Owesifazane uyozala oyochoboza ikhanda lenyoka. Zahamba izikhathi kunokuvuselelwana ethempelini. Kuthiwa ningakhohlwa isiprofetho esizayo. Kuthiwa mantombazane ningakhohlwa ukuthi kukhona ozayo. Kuthiwa uyotholwa owesifazane ongayazi indoda. Baphuma ethempeleni bethi omunye hlambe yini. Kuthiwa kanti ngelinye ilanga kuzozwakala ingelosi owesifazane ithi wena ubusisiwe esifazaneni ngokuba nesiprofetho sizogcwaliseka ngawe. Wazala uMesaya, kanti uMesaya uzochoboza ikhanda lenyoka. UJesu wawina sengathi uyahlulwa. Lithi iBhayibheli mawufunda kahle, lithi iBhayibheli mawufunda kahle, inkokhelo yesono ukufa. UJesu efa wayezokhokha. Lithi iBhayibheli inkokhelo yesono mkhulisa ukufa. Mesa sibambeni lento before ngiya kule verse bese siyathandaza. Ngizothandaza manje. UDavide uke wanikwa ithuba. Wathi uDavide ufuna ukuthi umphefumulo wakho noma uwelephi. Wathi ngifisa ukwenza into eyodwa ukuba Nkosi umphefumulo wami uwele ezandleni zakho. Ngikhuluma ngomuntu okade ne-army e-strong, ngikhuluma ngomuntu ekade e-powerful, kodwa kuwona konke uthi no, kungcono umphefumulo wami uwele ezandleni zikaJehova. Nginombuzo ekhaya la khona ama-challenges efika. Impilo yakho, umshado wakho usa. IBhayibheli la uJesu uthi Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami. UJesu akabulawanga zilipikile. UJesu akabulawanga ipain. UJesu akabulawanga ukushawa. Wathatha ukuphila kwakhe wakubeka uthi kwenye indawo nginamandla. Ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Mkhulisi, angisho lento bese ngiyathandaza. Ma kuyi Day of Atonement bekuchuzwa izimvu ezimbili. Kube khona imvu ebizwa nge-Lord Goat, mase kuba ne-Scattered Goat. Lezi mvu bezibekwa before kube i-Day of Atonement, zibekwe mase kudlala inkatho kufunwa i-Lord Goat. Eyiphi i-Lord Goat? Yile ezobulawa igazi layo mase liyofafazwa endaweni engcwele-ngcwele. Mase i-Scattered Goat yilesi esithathwa ba-priest beyo silahla ehlane ngoba suke sithwele izono zika-Israyeli. Leyo ibingafanele ukuthi ibulawe. Leyo bekumele izifele yona ehlane. Bathi bemise uBarnabas lo Jesu, kanti kudlalwa inkatho kufunakala iLord God. Kanti futhi uJesu waba yiLord God
ngobikazi lakhe lafafazwe endaweni engcwele waba isikhathi yakugodi ngobani wazifela yena uJesu akabulawanga bathi wazifela yena nginombuzo ukuthi umthemba kangakanani uNkulunkulu ekhaya ukuthi ungathatha ifamily yakho uyibeke esandleni zakhe lana kutshengiswa ukumthemba uNkulunkulu 2024 mina ngubekile esandleni zakaNkulunkulu asazo Satan ineplan nawo kodwa akekho namandla okwasehlutha esandleni sakhe uthi uJesu akekho namandla okuhlwitha abasesandleni sami manje kuthatha ukuphila kwakho ukubeka esandleni zakaNkulunkulu njengoba ngiya eHighdays akekho namandla okungihlwitha esandleni sikaNkulunkulu angithukelisha phezu kwakhe ekhaya akekho namandla okukususa esandleni sikaJehova beka abantwana bakho esandleni sikaJehova beka umsebenzi wakho ayilokhu uthola abantu abamelene nawo left and right kodwa thatha ubeke esandleni sikaJehova uthi uma uvuka ekuseni uthi ngithembile yona loyo nto uthi oqalile umsebenzi omuhle empilweni yami uzawufesa usho wesibindi ulumkhulu ongakimi kunalo sezweni usho ukuthi sesiyakuthini na uma uJehova engakithi ubani ongamelana nathi thatha konke okwakho ukubeke esandleni zakhe njengabona abantu bethatha ukuphila kwabo bakubeke kubantu baphoxeke njengabona abantu bethatha iy'mali zabo bezibeke ebhenki zilahleke njengabona abantu bethatha iy'moto zabo bezibeke emagaraji zikulimale kodwa ngingaze ngimbone umuntu othatha ukuphila kwakhe akubeke kuJehova maqede kulahleke uJehova unamandla sengiyalizwa manje ihubo sengiyalizwa lombhalo ethi isandla sakhe siphezu kwami singisukezile ngemumva nangaphambili angikhulume nawe thatha konke okwakho usuzamile wahluleka usuzamile kwabanye abantu bakuphoxa ake uzame lo Jehova akuzame uJehova bemperezima uJehova eliyone uJehova nise uJehova elikhipho uJehova qadosha uNkulunkulu wayekhona umhlaba ungakabi bikho thatha konke ubeke esandleni sakhe kebarataba siyathandaza manje rekhe matokapa hende labahasila kapa hende lababa yakoparashika mendo robobobosika rababa yakasa loko kulo nako kuthatha ubeke esandleni kaJehova loko kukhathase onako kuthatha ubeke kuJehova uJehova uNkulunkulu ovula indlela nasehlane uJehova okwazi ukwenza okungekho kube khona Baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami nasesikhathini somzimba Baba ngiyawubeka uyakwazi ukumthemba nala khona unokho iminyango engayivuli la uthandaza khona kube ngathi uthule wakwabe simeni la khona abanye besizakala mawuthi wena uyasondela kwenze kulutho kuwe kodwa noma kunjalo qhubeka umthembe lijaba amethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engena kuzanyazanyiswa emile kuze bephakade abamethemba uJehova abafani nabantu thatha ukuphila kwakho ake sithandaze melakhapha yashada mekhaphora labahasika baba nabo abantwana bakho besondela kuwe nangiya lowamama babusondela kuwe nomndeni wakhe Nanga lo baba uza kukhathele ubamba into eyodwa ukuthi abalethe ukuphila kwabo kuwe wena Nkosi akubalahleli ngaphandle baba ngiyathandaza egameni lika Jesu siyibandle South Africa sibeka konke kuwe nansi babi South Africa isayokhethweni silibeka kuwe mangachitheka igazi mangafi umuntu egameni lika Jesu Christu Amen.